Kahle kahle nje kwangamela indoda isonte.
Naziya.
Usonto usontana uyindoda.
Balekela ukuthenga utshwala loyo. Mshayeni imxoshe lapha esontweni.
Oh.
Awakuzwapha ukuthi indoda iyasonta.
Iyoyoyo leso.
Ayiki indoda ekholwayo.
Uzobona sokanjani isithunzi indoda usonta?
Ngoba indoda imuyinenkingi ithatha inkukhu yemsamo yobika.
Indoda ekholwa into engayazi.
Ha?
Uzothiwa njani?
Enye into engiphetula umoya leyo.
Ayiki indoda ekholwayo. Indoda nendoda ifuna imali.
Listen properly.
Ibandla lilambisa umfundisi ngiyala likhule.
Nokia.
Ungajabulela umfundisi wagoba isitude yehova.
Hayi bo.
Noba zikhala kuze beyikhala. Nisha bantwana babantwana benu.
Eni.
Kuze umhlala mbabe.
Kamenlako baba seyiqoba nayi ngumani kamala ujayela sifona ukutwana akukho kamenlako baba uskothenda nihambe nilanda bonke uskothenda ngizoba xomela ngumgcobo uskothenda mina uku mama kwa uskothenda inukutwana phu 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 phu.
How many continents are in South Africa?
Ngiyaxhomekeka ku Ramaphosa.
So South Africa is in which country?
Africa.
Oh, all right. 5 plus 5, 15. As human, we breathe in oxygen, and then what do we breathe out?
Breathe in.
What do we breathe out?
Nitrogen. Nitrogen.